Kanti ithinta abaningi ezidlizweni inkulumo yomculo wakuleli ophinde abe umdansi nosezakhe ludumo ezinkundleni zokuxhumana ikakhulukazi kuTikTok ngokwenza izinkulumo zakhe ezingamahlaya uSizwe Mdlalose. Lokhu kulandele emveni kokuba ebe nenkulumo abeyikhuluma emsakazweni iVuma FM ohlelweni luka Jacinta, lapho khona bekhuluma echaza kabanzi ngohambo lwakhe waphinde wachaza nangobunzima akabhekana nabo ngokukhula ubaba wakhe engekho nokuthi lokho kuyishephe kanjani impilo yakhe ukuthi abe yilo muntu oyena. Mbukele sithethi uhle TV nansi video sicaphunelona ezikoleni zokuxhumana. Ungakhohlwa ukuncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo.
I know akukho. Konke yonke indlela engikhule angisho ukuthi ngiproud indlela engikhule ngayo, but yonke indlela engikhule ngayo iyanganelisa, iyangijabulisa because mengiyithatha ngiyibuka ngenza ngihloniphe futhi ngenza ngibe humble kakhulu. La ngikhona manje ukuthi eNkulunkulu mhlambe futhi kungenzeka ukuthi ngangifisa ukuthi nami ubaba wami kube ubaba okhona o-supportive okunakekelayo nami kube khona ubaba kube khona into ebhonga endlini nje ubaba engikhuzayo mhlambe uNkulunkulu futhi ngibe ngamgxeka ukuthi mhlambe kuthiwa kwaba khona ubaba mhlambe kungenzeka ukuthi kwakhona umkhuba yakhe ayenzayo engagcina singaphumela kumina mhlambe ngabe ngikhule nje nami ngi-one of abantu abesilisa abathi mina izinto ey'ningi ngiyifunda kubaba
ukuthi
iy'mfundiso zababa ngabe zirongi
ngoba
mhlambe ngabe zikhuluma ngokubaleka.
Yeah.
So ndami ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ezinye izinto uyiqhilelanisile noma kwathiwa kubuhlungu phela ukukhulu ngenababa njengekho umuntu oyakuyena ukuthi baba kunje kunje but because since isikhathi kulungele wena ukuthi uNkulunkulu ethi hayi uzoba khona for ukuthi uzalwe base ngiyamthatha ngiyamsusa because injongo yami ngawe eyokuthi ngikubeke la. Remember ukuthi uJesu ukhathe zalo Maria kwaba nesikhathi sokusuka uMaria because ezinye izinto zidinga ukuthi usacrifice ukusuka nje la ukhona for you ukuthi ukwazi ukukhula kahle.
Yeah. Aba out there abatshengisa ukujabulela umsebenzi wakho and as a person it takes a lot from you wena ukuthi ukwenze lokho because nawe umuntu generations but you are here giving that to us.
No into engingayisho nje kubantu lilodi ithemba umuntu angaba nale emhlabeni kwazi uNkulunkulu because ngingakusho because kamba ngemjunju yami nama experiences ami okukhula nezinto engiyibonile zami zendlela engihambayo mina but uyedwa umuntu emhlabeni nje onamandla okwenza impilo za wonke umuntu zihambe ngendlela zabo so uNkulunkulu engingakusho nje ukuthi guys asimazise uNkulunkulu before uthanda usizwa uqala uthanda uNkulunkulu kuze kube lula ukuthi mawunika usizo uthanda kube ukuthi tisuka kuwena uyalazi kuwena niyithande nina nihloniphe nina niba ama artist nina kuze kube lulo masibona mina as artist uwazi ukuthi iphi indlela e-proper ongayenza kumina ifinyelele ibe mnandi yiphi indlela yokubingelela nendlela yokungitreate right because now usuqale wabona ukuthi izinto nayo izinto ongekuyithanda ukuyibona zenzeka kuwena for you ukuthi kube lulo ukuthi masibona mina wenze exactly nawe into ongajabulela ukuyibona yenzeka kuwena so into engisho nje ukuthi uNkulunkulu akangenze ngihlezi ngihambula ngimazi umuntu because thina ke into ebuhlungu impilo yethu nemali yethu lele kubona abantu so wathi waqala waphakamela abantu bayakwazi ukukususa noma bephume kuwena so njengakusho ukuthi guys ngiyanithanda kakhulu I'm praying ukuthi uNkulunkulu engenze ngithobeke nginihloniphe nami futhi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu enenze nibe crowd engekilimaze impilo yami nokuthi engekilimaze umndeni wami kakhulukazi ezohlonipha lokho. Yeah.
Love that. So sesivala what can we look forward to coming from uSizwe kuwona lo nyaka?
Eh kuningi mfethu kuningi ne kuningi kakhulu music ngiyayeza no music njengekudala ngizongena eAfro nje ngigijima khona okunye ngisakubekile kumphako so igqomu ngikhona ngikhiphena nengoma kunene ingoma yesonto cabanga ekhona but iphume ngonyaka odlule fashion i-office lami likhona lapha e-Bell Center ngoba ngishilo ukuthi nje uma ufuna ukulandela hamba lapha e-followership page lethu Mdlalose_fashion ngiphinde ngibuye lapho e-radio ngisakhona bafethu noma ngeke ngikhulume kakhulu acting nakhona ngisaphusha bangibuyiza bangibiza so kuningi nje ukukhula ke into ebalekile kakhulu ezokwenzeka mhlawumbe ngitsatha lithuba nje sengivalelisa ngibonga kakhulu mfethu nokudladla mshunqisi for ukuba umzali umdladla kube nami kakhulu ngisho kanjalo uma emhlabeni wanami anginike support ngiyabonga kakhulu umdladla ngiyabonga kakhulu DJ Terry uNkulunkulu ekubusise kuthatha indoda enesibindi enamandla ukuma kule position noma kuyona ukhulise lokho ongakuzali no nongakwazi ukwenze kube namhlanje negama elihlonishwayo kubiza indoda ukudela umndeni abantwana bakho udela unkosikazi wakho uphuma inkalo uhamba ugijima ugijimela imphefumulo njengeyosizo ongayazi oyifica emhlabeni sokubiza umuntu onamandla malume unganginaki ukushiya abantu abakwazi abantu futhi abanawo amandla ukuthi bekwazi siyababongela abakwazi yena abathola umusa kuwe abalimele wabanyathela siyabaxolisela kubo umuntu uphila emhlabeni ngikunguni but into ebalulekile kakhulu ukuthi uhleli esihlalweni sobukhosi uyabusa nathi sibusa nawe
shout out big dude malume
hey ngiyamthanda futhi malume wenza ukhuluva kanje ukhuluva kanje.
Thank you so much. It's been an amazing show. We had absolutely loved having uSizwe joining us, and we hope to have you back on the show.
Mhlambe enye into ebalulekile kungeniyazi ukuthi ngiyabonga kakhulu bafethu umndeni oseVuma ukungithanda nje nokuthi nibone kufanelekile ukuthi ngizela kakhulu kakhulu mngane wami wena futhi ngiyaxoxana nayo kanje ngubhubheni so ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngakubusisa I know ukuthi umuntu oneringi esandleni so kuningi obhekene nakho kuningi obhekene nakho ophuma la ufuna ubumama ekhaya uNkulunkulu ekubusise kunika amandla lithizwe laNkulunkulu esifaza amhlanje impilo yakho umuzi kodwa isulu
yayiphilisa mina wena ngiyayikhethela like you so
love you so much now mama I love you so much
awesome block out the negativity and keep going sakude la uyakhona
yaw nani balaleli inkosi yami futhi nganishiye balaleli bevuma abalaleli bami abakhona lapha ku Instagram TikTok ekhaza ngiyanithanda uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu ehlangabezane nezidingo zenu ngokuhlukana kwazo ngiyanithanda kakhulu lihlale nje kulomuzi ngathi nami kodwa ke ngizodlala but ngiyatholakala ngiyatholakala kofuna ukungibhukha lapha epheji nami Instagram ekhona inamba if ufuna ungibhukha as MC or performance ngiyatholakala lapha sihlangane khona lapha kwizinhlelo zokuxhumana ngiyanithanda danko
and big shout out to the producers of the show Lea Dakungane Ngwane as well KKKK
ayibo ngiyamthanda kosami nomama ugugu khathi because I love you so much ma
we love you.